to ansem no so e ma wan na me de wo e ko e ye bu no mantem ni mo di abeto dwa ene se HIV ya de mo ano e shira na e shiri e kosoro wo nipa dodo a wo mo enya ya de no penyifo e twe dodo adwa koso e se ya de no e wo ho ntia ho bambo no ehia pa
Ghana AIDS Commission akontabu a wo de beto dwa no o kyerɛ se enipa ba se empema ha sane adunum nan ahankro ne adunu enson ena ewo HIV muwa ne bi ewo mugye mu wa fempene ne adunum yenu mu na ema yo ha mu chiche mu adusi anwotwe na mema nso ye oha mu chiche mu aduasa mienu na enso sa kontabu we nyina no babu no mantemu a enipa empem donkro ahenu ne adu wotwe baako ena wo HIV muwa ne bia foforo kora wo mu ehunu ewo omanfo mugye mu eye ahanan ene aduanan nan na ye kire se ekosoro pa Monomante Muswafo Justino Husubana Hine, Edi Sansem way to Joa Bra, Equia Fua Fashe, Etoswe Dia Sankuno Ekosu. Sad day any world is the Ebishia and Senti, no was of a Sako Yanusu, a bo HIV AC, Yadiano de Ru, a Momanfo Swasuti.
Abo AC, Yadia Yankasankasano, Omoya 19,000 and Pimu Dunkro, a tree a Hanu, Edio Watchi Bako. Nayano Mua. HIV is na anasa virus na beura mo na beura ye mu a enya nya ya de no so no ye nko aso ye ye empem ahanwotwe aduanan enan ewa afi 2022 mu nko a o nti de bia beka 2023 na na wa ho a ye ya ye obuno na HIV is no odokro ye odo so nti akasa me no mpiesie one nka je beka bo nko eva so a yetimi aboa ma ya tori HIV is na se
Afim penini adunu miensa Boromante mu best farmer eye Peter Kojojan oje na baso bodi ewie hie no oni Adom Kasee twetwe sankomo yi
kwia ya de a aban ne ho ennimu bebre efise nti ameka san ne se kwia ni awo she na djuma san no nya na sase wi a no akoto ne zekan oye na djuma koduba wi ansa wo hia aban emwa nanzo obi ko school a oko school no Yes, you want a scholarship. Scholarship, not Unia, you know. I buy the bit of Hoka. I do a BSC school feeding. I buy a far and out there, Nansuki, Jumamo, and Tessa.